Diyor, takiyatı korir nomena.
Tai, takiyatı korir nomena ko. Ko reikorangi teia, this is reikorangi. Ko is equative.
Dua, takiyatı korir nomena e akamarama. E tangata maani ia. He is a builder. A equals classifying.
Toru, taki ato kōrero nōmena e kupu tū anga. E mātūtū a rekorangi. Rekorangi is strong. E is a state of classifying. E toru te au taki ato kōrero nōmena no te atua. Me tuatai, ko, which is equative. Ko reikorangi teia. This is reikorangi. Me tuarua, akamārama, classifying. It's saying that he's a builder. Me tuatoru, is the kupu tūanga is a state of classifying which says he is strong.